My cool EFF, my cool EFF, my cool. Yes. Siyabulela. Angeke ngithethe kakhulu kuba abantu abadala baye bathetha izibuhlungu, nabantwana bathetha izibuhlungu, kodwa ke ngizawuthi mna masibambane ngezandla sibabonise masimanye kuyohlala kunjalo. Oh, masibambane ngezandla sibabonise bamna nawe sohlala sithandana. Utsho usiyayise ukuthi masithandane sibe banye maxesha onke. Viva siyayise, viva! Viva siyayise, viva! Masibambane ngezandla sibabonise. Yo, ngoba andineva, andineva, thethani bo.
Masibambane ngezandla.
Kunega, itchi efe biti masibambane niyo.